inuba mvuka ukushaka tugiye kumbwa yifise uburoho hatangwe gukora ku rukonda
niba bari imbwa
none ntucu byumva urumva hatangwe gukora ku rukonda rero kugira rujya rukonda gwimbwa urusame yihinyamura biko rujya rukonda rudacha rucika yihizunya mu bugombe eh niho tusha tugaruka izo nyama mbisi zigiye kukwica
izo nyama izo nyama wishi
bati izo nyama mbisi nazo nizi eh musiga mwiriri nyama mbisi mwebwe muri Top TV
na kes dani zigiye kumwica nikimeme ngo zigiye kumwica bari ko banavugwa yuko hari umwigeme yitwa Sauda ngo yoba yarakuru inda yawe nimba atari ubufatanye nimba atari gufatwa nabi bigashika muri iyo etape urumva zikironze ko biri mu vyaha bihanwa cyane cyese nzi kana ma base muri ariko nabikurikiranye uko hari cyo ubizi ko
Sauda ntandarigira sama Sauda nana wo turi ya tunagira ntuje ama container wapi
abambisi munaye zingo yarakoreye amada sinzi biki nibiki kandi undura cyaza undi mwana w'umukobwa kandi umwana we yaravutse afite namezi makeya avuga ko ari umwana wawe ariko uwo mwana ari kavuga ko vyinshi kumva zuko bavuga yuko uwo mwana we afite base bashaka kuri bane kandi babaririmbye babarundi izina rya AKES don ririmwo icho kintu ari cyo wogira icyo kivuze ko ni izina ndarivuga ryo umukobwa
abo bandi baririmbye ni bande
ebandi baririmbye harimo umuririmbye wa mbere harimo kwanza umumenyesha makuru Star Boy sivyo harimo umuririmbye Oleg harimo AKES don lindira kwanza harimo umuririmbye Sprite
cha tuendelee
abo amubaza ko baririmbye bane ariko ni izina ryawe ririmwo
reka re tubandanye none gashya urinze wumva ayo makuru yuko onye Umva uko mwengo hari ibintu byihishije inyoma ahubwo uwo mukobwa akeneye kuvuga papa w'umwana ninde
umukobwa umubajije akubwira ngo ni AKES wundi yigika mu akavuga akarunga izindi njye ariko je ahanini mpangaze kuri AKES umwana ni wa AKES uko namazuru arasa
uko nibaza yuko hari uko akundi kuvuga ati abantu bamenye yuko jewe nanaka
ariko mwaragendanye
kuri sir
Jendi siri none gasha nikivejuru ko batayishize iwanje
Oya urumva ko bayishije kuri Olege bakayishira kuri abo bandi bose wavuze none dufate ndi dufate ndi uwo mukobwa jewe nta wenzi Oya kumumenya urazi mu butungane wagize viole bakubaza ndi umwe arajyamanye bakubaza ati uwo muntu uramutse Wote ngo yego ndamuzi okay jiri nta unzi muri uko kumuko uko kumumenya uri kuravuga
sawa
uko kumumenya ko mu butungane bazi nje nta wenzi
okay umuzi muyihenzira bazi
nje ndamuzi ko ari umufana
umuzi ko ari umufana yavyaye
yavyaye mugabo numba makuru mu nyuma ati umwana nuwawe uri kuravyo ngo umwana nuwawe hama haza mugana makuru nabwirwa nabantu ati ko ari umuntu twabonye gusize kuri profile tumubajije ngo ati ngo ngoheana ngo muri mukuni ngo mukuru nk'umwana mu nyuma ati ngo umwana nuwa Oleg urumva kuko je abami batarambwiye ati none ivyo ivyo bintu muri ko muravuga sivyo sivyo nana gato nta kuri bukurimo rero mu nyuma kwaza bamba ati ngo nuwa Oleg mu nyuma kandi kumva uwundi
ngo nuwa Star Boy
nigasha no ntucamva kumengo ngo aho hantu eh ndo ivo none hari mama w'umwana yagera ayobagwa
se ngo vune ni uzishira kuri ndemura wo bose none ndondago
murabo Star Boy mse Star Boy so my pesi ule jama
kwergi Star Boy
Rumururu kor kwar kwa ni somere endaga tebe matako ndakubarire hirye ye jonari kwa Maria mu maso husuye mwa Maria ndamubwira Maria nabara atarukunda wera mfata munsi y'umukanda vumvu chikana ohanda vumvu samugoro konda Mama si masabano vum 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 vum.
Kabisa, yes my people, mumeze gute nitwigira tumana kwa kirezo twigirishije ni Landrypromoter mfite amazina menshi mba numva ko no yasubiramo kwera ko ari mu mwayamaye kandi menshi muyazi. Uyu munsi nagarukanye AKES don ushira kumaza impamvu na mugarukanye ariko ni kwera ko ari mu baririmbye ko barakora neza kandi mfite byinshi byo kumubaza nk'umutana nigwa numwe baririmbye bashobagira byinshi batuyagiye muri industry ya kabiri gatanu ndwi numwe baririmbye aruze ko ariko ari kumana kiriku akiri indirimbo twa vum vum ndirimbo yere ku ma platform ariko indirimbo buri kuri YouTube ndavuga ati rero kwindi amutsayishira kuri YouTube reka ndamuvugishe meze numve amajambo abiri cyangwa atatu AKES don ashobora kutuyagira uni mugiye benshi ko ravuga mbere k'iyo ndirimbo higanzamwe igishego ari igishego kirimo ikirundi cinshi mbere k'imenyamenya nabamwumvise ku maradio atandukanye habona ko abarundi biyankiye banse banse baramwankira bavuga ati twende turi bigugu tushaka kudusigura indirimbo ni vum vum ariko na kiri ko akiri ku ruga rwe rwa YouTube AKES don mambo vipi mzee
poa sana mzee
umeze fresh Mr. Waka Waka
mimi niko poa tu
uraberewe cyane gose kandi cyane
bon je na mvuga nti ibi bintu ni kamere rero bizo hava bibaruhisha kuma mu bivuga
ariko ura kubuzima bwa AKES muri kino gihe butandukanye n'ubuzima bwa AKES bwa bwo mu mwaka umwe uheze n'iki kino AKES yaronse dukuye mu abana benshi
bon peut-être dukuye mu abana nararonse ubumenyi naronse kunguka abagenzi kunguka n'ubundi bumenyi bwinshi butandukanye ariko kandi n'abana ntabwo ari benshi n'abana bane cye mfise bro mfise umwana yitwa Darling uramuzi mfise imyaka umunani mbega wavutse muri 2014 wafise imyaka ingahe n'umunani nyine basi abapapa ntibigira imyaka y'abana ba n'umunani bon hamwe n'uwitwa Mael afise amezi agira kundwi nabo tu
n'undi afise amezi agira menga amezi mbara atatu
wa wapi
yavutse mu kwa gatanu menga
wapi
kabisa AKES don urumwanditsi mwiza ariko ugira ko unadusigura tunaguye n'umwanya ukwiye kugira cyo kudusigurira vum vum kuki vum 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 wadusiguriye mbega ngo nibiki mbega ijya ndirimba ko benshi bakora vuga ko harimo igishe gucinshi mbega AKES tubona kumwe
bon je ne bazayo uko nandika indirimbo nanditse kirundi kandi nzi yuko ari kirundi kitazokumviriza abana ama bahize bagitahura ahubwo kizokumviriza abantu bakuze bahize bagitahura hama rero kwa gutahura abantu dutahura gutandukanye umuntu afite uko yabitahuye James uko ndabisigura mugabo uko ndabisigura abandi siko bo babitahuye je naravuze ati ni vum vum ni donc ni ijwi rikunda gusohoka kuma kuvyuma room kuvyuma iyo wongereje umuvuduko iyo ugomba kwiruka yabi moto yaba umuduga ni ndege niki kindege ivuye hasi kame murumva yuko hariho ijwi diyongera nyene umuduga la même chose moto la même chose vum ni kuongereza iki umuriro yeah.
Ariko aho nyine benshi baravuga ati icyo ni gishego AKES don ashitse kuririmba aho murumene ko benshi bagiye baravuga ati burya waririmbiye abantu bakuze kamwe nazi twara yakiri
ego abantu ndabatumiye kujya kuyumviriza bumviriza ko ari gishego cyangwa ari gishego mugabo je niko numviriza cyane bivaye n'ukuntu nanditse iyo ndirimbo nariko ndayitumbereza nariko ntumbereza cyane cyane nariko niyumvira jardin afite ukuntu nkunda kuririmba style z'ikirundi nyene cha kirundi nyene bumva nyene ko ari yaguye ikirundi nkuko nigeze kumenya banyita umuvumbyi ariko nkaremesha ikiyago banyita umuvumbyi jewe ni umuvumbyi ariko nkara banyita umuvumbyi uriko urabyu voilà niyo mpamvu wacagaruka rumururu ko rwarwa nisomere urumva ni nk'umurundi nyene urumva ni ibintu byo kuvumba ni by'abarundi nyene bon bose baravumba mugabo urumva aha iwacu uririmbye cyangwa direct yuko ari ya style y'abanyafrika nyene rero cyamvuga ati reka ndirimbe indirimbo ndiko ndaraba muri video tukuba twicaye n'umugenzi wanje ndiko namutera inkuru y'abantu urazi none gari nari kwa Maria ndi kwa Maria ndamubwiye ati ntabara ndagukunda ndamusaba urukundo apana amazi masabado oya ajya amazi ukuntu abantu basigura jesiko nasiguwe ndamusaba ati unyemerera nkunda atari uko jenzo n'upfuma mfa hako atari uko ndawera hakonyima urukundo turashyira ko kantu urukundo hakonyima urukundo nafuma n'upfuma ndabona ko nuhava mwe mbe ngo kinuka cavuga mwera
we
oya vuga kuri wewe
cyo utumuhwera
vuga n'upfuma
n'upfuma nkwera
bon room ehe ndavuga nti fata munsi y'umukanda
okay fate munsi y'umukanda hehe
bon urazi ndagusigurira ikintu kimwe landa indirimbo ni kintu
ibintu wo muzamuririmba
oya hinge indirimbo ni kintu ufata ijambo rirerire ukarivuga ukaririmba mu ncama kariri uto kuko iyo kuririmba byose usanga ijambo rimwe ryonyene ari ryo uririmbye mu ndirimbo yose rero kuririmba mfata munsi y'umukanda ni vya bindi nyene ngumya mfata bien ibu donc urazi umuntu n'abapolisi na bitanza karora n'abapolisi bagufashe bien kugira mvuko bagufashe neza gufata ku mukanda ni hamwe yate aho umuntu ntancika rero mfata sinda gucike mfata ngume ndu wawo urumva mfata umbabazi niho rero wacakurikira rya jambo ti aho hahanda guhanda 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 no gucumita urumva ikintu gihanda umuntu arinza kubwira ati ikintu gihanda kiba ari ikintu gicumita mugabo uvuze gucumita jarne igi ni giswahili umengo gucu sinzi ko ari giswahili cyangwa ari giki mugabo guhanda amaho arahanda ibuntu nyine umwugonye
amaho ahanda kumukanda
bo rero kumujere na rimba
amawa ahanda kumukanda
imba kumutima jewe
nuko uhandwa ni iki kumutima
mvuze ati wewe natankunda urumva cyanye ni yankunda akamemukira ndahandwa
tukiraho nyene gufata munsi y'umukanda shikanaho hahanda if you don't feel secure, you can go to the Kwanga.
You can't go to the Kwanga.
Oh yeah, twa turabarundi umvise indirimbo irimbi abarundi kazi twa turabarundi fata musi y'umukanda shikana hoha gushikana no guhebwa ukazokwicuza umva bisaga muze
none
none si nako fresh gusa tusigura ikindi igigano kira abantu bakuze tubwire neza
oya no kigano cyo kumenya abantu bakiraba mugabo kame nta naco niyagiriza urazi nabubwire oya niyo isiguro niyo nyene kandi ukindi naco nakubwire land nubwo uje imbere w'utunga nubwo ije imbere w'utungane ntibaza nibindi ngo ya ngo wavuze kunuko nuko bafata kijya nyene bagize gute bumvise none gashya kuko imutagomba gufata ibyo mwumvise uwe fata icyo umvise
kira kahene si
oya fata munsi y'umukanda shikanaho hahanda samugorukonda imama zima sabano
samugorukonda samimbanyi samugorukonda
ne ugomba rero uvuga ko navuze spermatozoid
cinda
cinavuze urukonda
arusame gute
nivyo muca mwiyumviye
arusame gute
samugorukonda donc fise urukonda kuya ndamufitiye ameru
arusame gute
ndamufitiye uburoho
okay eh samugorukonda
reka ndagisigure uri kwa byo navuze ati uburoho ni ikintu no ukintu uba mvuka ushaka tugiye kumbwa yifise uburoho hatangwe gukora ku rukonda
niba bari imbwa
none ntacho byumva urumva utatangwa gukora ku rukonda rero kugira rujya rukonda gwimbwa urusame yihinya murabe ko rujya rukonda rudaca rucika yihizonya mu bugombe eh niho dusha tugaruka izo nyama mbisi zigiye kukwica
izo nyama wishi
bati izo nyama mbisi nazo nizi eh musiga mwirira inyama mbisi mwebwe muri top tv warashobora kumbona ukavuga ati mufite umwana mwiza umwana yitonda umwana agira iki kumbe urukurumva choka mbaye
eh cyangwa cha santi buja travaille mu style so mu zero abona kuvuga ngo mesha
okay sasa vie kenshi arakunda kunsiga muhira tuba mu nyakabiga agiye mu kanyosha gacha sanga mu kanyosha vie ameniacha nyumbani nta déplacement fise we afashe déplacement aragenda mu kanyosha tukacha duhurira Icyo yakora ni giki yambwira ati okay ni wataha mu kujabuka ibarabara uze kuraba mu buryo n'imiduga izuku mu bamfu no n'imiduga izuku acagirageza kumanura rero kubwizo mvuzi imwe zimwe n'izo byatuma jarandumika kwigaruguru eh ruguru kwigaruguru kugira ehe urukora byo ndi kwigaruguru nize mu ntara nyinshi zitandukanye kandi nanje ndu muntu kenshi nkunda gufocusinga mu kintu iki unacinjiyemo bon donc ni umuntu novuga yuko yihuta kugira gute kuzuye amazingira donc kuba umuntu w'ahantu urumva eh
izo nyama mbisi to zigiye kutwica na case dani zigiye kumwica niki meme ngo zigiye kumwica bariko banavuga yuko hari umwigeme yitwa Sauda ngo yoba yarakuruye inda yawe nimba atari ubufatanye nimba atari gufatwa nabi bigashika muri yo etape urumva zikironze ko bino mu vyaha bihanwa cyane cyese sinzi kana mabezi muri ariko nabikurikiranye uko hari cyo ubizi
Sauda ntandarigira sama Sauda nana uwo turi gya tunagire ntuje ama container wapi
ari abambisi muri
wapi kabisa
okay
AKES done inyuma iyo ndirimbo nyene ndiko ngeregeza kukuranwa mu majambo waririmbye mu ndirimbo ya vum abako badukurikirana bumve neza kiyo ndi uri kuvuga kwa YouTube ushaka kubisanga ugaze bikagenda neza AKES done hari umukobwa arize kuva kwa muteye inda sivyo wamuteye imbanye ariko uwo mukobwa akaba ari mu kibitoki kano kanye kibitoki cha rugombo kano kanye uwo mukobwa amaze gutegwa inda yahavuye agenda hari yabwiye ashobora kurera umwana wiwe uheruka kwibaruka umwana wewe uri wa kuvyara ufise Sauda mama ngo singo yarakoreye amada sinzi biki nibiki kandi undura cha yazundi mwana w'umukobwa kandi umwana we yaravutse afise namezi makeya avuka kare umwana wawe ariko uwo mwana alikavuga ko vyinshi kumva zuko bavuga yuko uyo mwana we afise base bashya kuri bane kandi babaririmbye babarundi izina rya AKES done ririmwo ico kintu ari cyo uwo gira cyo kivuze ko ni izina ndarivuga ryo mukobwa
abo bandi baririmbye ni bande
ayo bandi baririmbye harimo umuririmbyi wa mbere harimo kwanza umumenyesha makuru Star Boy sivyo harimo umuririmbyi Oleg harimo AKES done rindira kwanza harimo umuririmbyi Siporite
cha tuendelee
abo amubaza ko baririmbye bane ariko ni izina ryawe ririmwo
rikare tubandanye none gasha urinze wumva ayo makuru yuko onye numva yuko umwe ngo hari ibintu byihishije inyuma ahubwo umukobwa akeneye kuvuga papa w'umwana ninde
umukobwa umubajije akubwira ngo ni AKES ubundi yikikambwira akavuga akaronka izindi nje ariko je ahanini mpangaze kuri AKES umwana ni wa AKES uko n'amazuru arasa
oya oya
ariko umwana uramunze
oya izo nkuru mu isanzwe sizo
ariko urabizi
bon umwana ukuntu je ndamunzi ukuntu je ndamunzi bitandukanye nuko uri kunamuvuga umwana je ukuntu ndamunzi nuko uwo musto peut-être ari abantu bamwe bamusanga bali uri kuri twenga nuko nibaza yuko hariho kwakundi kuvuga ati abantu bamenye yuko jewe nanaka
ariko mwaragendanye
kwisira
cyende sire none gasha nikivejuru ko batayishize iwanje
oya urumva ko bayishize kuri Olege bakayishira kuri abo bandi bose wavuze none dufate ndi dufate ndi uwo mukobwa jewe nta wenzi oya kumu menyurazi mu butungane wagize viole bakubaza ndi umwe mwaragyamanye bakubaza ati umuntu uramutse Wote ngo ikonda muzi tanga. Okay. Jiri na unzi muri uko kumuko. Uko kumumenya uri kuravuga.
Sawa.
Uko kumumenya ko mu butungane bazi. Je nta wenzi.
Okay, umuzi muyihenzira bazi.
Je ndamuzi ko ari umufana.
Umuzi ko ari umufana yavyaye.
Yavyaye mugabo numva makuru mu nyuma ati umwana ni wawe. Urugura byo. Ngo umwana ni wawe. Hama nkaza mugana makuru nabwirwa n'abantu ati eh ko ari umuntu twabonye gusize kuri profile tumubajije ngo ati ngo hehana ngo muri mukuni ngo mukuru nk'umwana mu nyuma ati ngo umwana ni wawe lege urumva kuko je abami mbata nabwi ati no nivyo ivyo bintu muri ko muravuga sivyo sivyo nana gato nta kuri bukurimo rero mu nyuma kwaza mbata ngo ni wawe lege mu nyuma kandi kumva uwundi
ngo ni wa Star Boy
ani gasha no ntucamva kumengo ngaho hantu ehe ndo ivo none hari mama w'umwana yagera ayoba gwa
ingufu ni uzishira kuri nde muri abo bose none ndonda
muri abo Star Boy mse Star Boy so my pesi ule jama
kwergi Star Boy
ariko kane na ole garaguruka Unaibona ariko arashye ko atari umwana wabo
ubwo wikura no
wikura ati narakijijwe narakijijwe we nararirimbye n'indirimba ati igihenzo upfa haro ni ya mbere nararirimbye nzingo ngirapfe sinapfuwe nararirimbye n'indi kandi urukura byumva irahari y'urupfu rwanje urumva irahari nayo nyine ati narakijijwe eh mini metulia sehemu moja kwa ole mtoto ole ole
SAUDA
hao wengine sitaki mazoea tiyo mwana nzi wiwa nji unarinzi ngulukumba za putini chanyi grand pimu ngamu isa mazina menshi sindi kwa vjumba ngapa shumana wanji avuze ngoni putini ngoni grand p marango ya vutsa shaje ubono mu diaspora ya mu Burundi hamazindwe zibiri avuga ati abarundi banyakirie nabi ngo mvutse numuta akafuka na sepa
kabisa
okay my brother ni uvuganeze yuko uri kura atubwira ku ngene bon twa turatera inkuru ubujye no muziki ubujye namakuru yahanari ya abantu bako baravuga bakora kuvuga sivyo mukurangiza kiro kiganiro cacu video y'indirimbo vum igiye kuboneka ryane
bo video y'indirimbo vum no vuga yuko isanzwe yaraheje irahari kiretse yuko tu dokene yuko aba director bose baje hamwe X-ray yafashe uruhara runini cyane mu gukora ijya video ariko kandi harimo n'urundi ruhara general ya isanzwe yafashe muri iyo video turarindiriye yuko bose bahura hamwe hama bagaheza bakaraba ivyo bakoze bose bari hamwe hama bakavuga biti rero twongereze mwiki hama video igaheze gasohoka mugabo nubwo batohuraje ku ndayibona tu na video irigira iboneka mu Burundi bro. Oya navuze ati nta video irigira iboneka mu Burundi ahubwo rero ubu ni uhagira haboneke video mu Burundi.
Okay, katurinde ama million ama views.
Kini nacho. Utahure neza yuko ni ziwanje zose za kera na zishize mu nazonye. Nazonye ne ntabwo arama video. Eh ntizigeze zibaho ziriya si video. Ndindira rero abana bijya tugenda tukavuga doti eh video yarwa amaherame barivugisha. Nibari ndiye barawe video za twa mahera menshi.
Eh kabisa.
AKES don umuzo wa umuririmvikazi Ariel Ways ni gitaramo kidasanzwe twifuza yuko wo kibonekamu. Nimugi umaze n'imitsi myinshi utaboneka kuri stage. Icyo kintu ukivuga kwiki?
For sure muri staff management ya AKES don bari barafashe yuko atagitaramo AKES yobonekamu muri uno mwaka. Ahubwo utangura kuboneka mu biteramo mu mwaka uza bivana n'ibikorwa twashize ku murongo tugiye kudosohora ariko kandi Landry ari wewe ubifise mu minwe kandi wewe ukabura umuntu twacanye mu bihe birebire twakoranye ibintu byinshi nibaza yuko turi buyage tukabihuriza ko na wewe na management yose fresh ndakuja tusho tatizo kandi nizera yuko mfise indirimbo barundi mfise indirimbo nyinshi barundi bazi kandi bakunda ndesigwa yuko sinoje imbere y'abarundi nkatangwa kubaza ati ngo ndirimbi ihe canke ngirike uruko wabibona ndi numuntu tureke indirimbo ziwanje instrumental di ndirimbo jewe ziwanje ndi sire yuko abantu bazizi kandi rero indirimbo irinzigeza kugira kuri ugo rugero uvuza gusa na beat abantu bagaca bumva iyi ni indirimbo kanaka yanaka indirimbo urumva ko ari indirimbo y'amateka hama umuririmbyi kazi arahawe ikaze cyane mu Burundi kubera ko bon mu Burundi ni igihugu navuga yuko bien sûr cyame cyakirengeza kuva kera rero arahawe ikaze kandi ntagira ubwoba kuri ivyo bintu byabaye kuri Bruce Melody urukura bibona kubera ko na Bruce Melody ntagwa nkwe yabishyizemo kandi yaratahuye yuko ari kujya nyine byategerezwa kugenda nubwo tubihindura uwishuza Bruce Melody akaba ari waba Bruce Melody nawe akaba ari we yishuza na Bruce Melody ari kubigenza kujya nyene urukura vyumva kandi nyuma Bruce Melody haraje nabandi bararirinze ntacu bitwaye rero bivuze ngo naza arahawe ikaze nyinshi cyane me ntabe hari ikintu yo barigeze kudekonera umuntu nga hayi kuko tuzomugira nkuko Bruce Melody byagenze uri kubibona mugabo ni bon ni blague tu arahawe ikaze kandi abarundi benshi cyane baramurindiranye igishika cyinshi cyane
yego birashikayo
bro urazi nakubwire Hit Top TV Waka Live TV koresha umwanya TV nayo nyine iragiyemo inyishu media nta kintu cyo cyakura ayo ma TV online hama kireke kuvugwa hano hose cyo ni brandi Rukwa ibona. Rero sini waza ku kintu Landrypromoter yabashize mu minwe afise na Black FM. Yuko cereka kugira gute, cureka gushika kuri abantu umve bari ko baragira gute, bari ko barakivuga avoka. Rero ntagira ubwoba naze nanze tuzomwakira no gwetse.
Bruce Melody nabonye. Nabonye no musi yanditse ejo muri yo minsi heze yagiye Kampala yanditse ati bana ngo ndaje Kampala mugabo. Munizere huko naze mutazova mumfunga ngo na Delinda afise. Ngo na Delinda afise ho ndazi nimuzomfunga kwa ngo ndazi kata Delinda afise wano kabisa.
Jeni waza yuko yari kwarondera cyane cyane no yari kwarondera cyane cyane kuguma nyine oya si trend ahubwo commentaire z'abarundi kubera ko sinibaza ko abaganda ivyo bintu babizi cyane gose ntamwe n'abaya donc yari kwarondera commentaire z'abarundi n'abanyarwanda kinini naco ukurikiranye neza Brisbane dukuna sanswa te no muntu akuna ku blaga ifite tu blaga twinshi ntabivuga kubwiza igo cyane kubyika ahubwo ni kugira gusa baratera inkuru n'abantu bagira gute bamukurikirana
Ayisereka ndabibutse rero vyimva mutima yuko itariki 29 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2022 Hit Top TV yabategura igitaramo kidasanzwe cyagakura abone cyo gitaramo hazoba haje umuririmbyi kuva mu gucu Rwanda ari Ariel Ways azokwakigwa nimwe mu bihanga dufite mu muziki w'u Burundi AKES Don ni vyakunda Air Pro D1 Thompson the Voice Killer Arnovic La Famiglia Dramati ndetse binakunze Lino G the best rapper mvukuri harimo na Kid Ngabirano aba azo numwanya mwiza ko bari imvyo barundi batangura kuyerekana mu kwerekana Ngabirano basanzwe bafise biciye kuri Hit Top TV biciye ngo ya Hit Top TV ndazi ko bizokunda je ka ndabashimire n'umutumire wanje niwe neza ko yabayagije neza akezo ndagushimire mzee
yeah merci beaucoup kongera tutumira abantu kubandanya bakurikirana izumbuga zacu niho tudandaza ibikorwa byacu niho hatuma tubegwa niyo mpamvu tubita ba bosi bacu nimba mukurikirana Landrypromoter gashura kwambara gasa ndaje muri ko mubona kuboko gusa ariko nubwo mubona kuboko ngira ngo agashati murabona yuko aragashati kubwenge rero mubananye mudukurikirana muri izo kuri izo mbuga zacu hama natwe tubana tubazana ibintu byiza nimba Landry yararonse ingufu zo kuvuga ati abaza atangwa kubazana abaririmbyi mva mahanga ni kubera ko mu mushigikira ikindi naco Landry ntuze gufata bibi nka bijya bintu bya ntuze nkariya anye navuze ukaje guha ama miliyoni kunuko nuko abana bo ngaho uri kurabagira ntuze sawa sante ndo ivo nta nikintu je numva no vuga no renza
murakoze cyane nanje n'amafaranga afisa ariko Dir behind the camera if Bali wadufashe kwa masana mabashikira meze neza cyane gose ndabakunda